Greetings, the voice of Empress J. I am Bomberman. Ango Joe. Ngiyakuthanda sithando sami. Ngiyakuthanda nenkizwe yami yonke. Ungangishiyi. Ngiyakuthanda baby. Ngiyakuthanda.